በጀምቶተ ፍይደከ ፈቶቶር ደፍቶተ ራዲዮ ዳንዲያቃ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኦድወን ከና ጉያርዳ ሰዳ ሰዲግ ደሚ ሰገል በረኩማ ለማፍቁራይ ቶርባ ጉያሮቢ ጉያርዳ ቀበኔ ዲያነ ጅራ ኦድ ጉያርዳ ካኒሱኒ ፍደብሶ አኑ ፖሊስ ከሰን ሐምዛ ቦረናቲ ጂሊ ኡለሞተ ፍያዮታ ኦሮሚያ ጎዲና ለአደዳ ፍፍኔ ኡለሞተ ፍያዮተ ጎዲና ኦሮሚያ ሰገልራ ወልት ቀበሙ ዳንከን ግራ መረሰት ኡመተከ ነቀፍ ቀበን ሳኒራ ቡቀይ ዳወቹ ዳፊ ጉያ ከለሳ መጋላ ሐረር ብሉዳን ገነመ ጉያርዳ ካምፒ ሐመረሰት አርገሙዳን ኡመተከ ነከን ዳወተኒ ፍ ኡለሞኒ ከነ ጉርጉዶ ፍ ያከስበት ዱአቶኒ ፍ ሃዮኒ ሐዋሰከነ ዳፍዳም ሳአካም በሬደ ፍ እጀጀቤ ሳጣማ አከትሮዲ ፍ ኡማራ ተዋሰከነ ዳፍዴ ገሰ ቀበተኒ ዱፈን ቡልቺንሰ ጎዲና አርገባ ሐርካ ኦቦ ጀማሊቲ ከነኒ ጅሩም ጂል ኡለሞተ ፍሃዮተን ሆገረምኩን ካምፒያ መረሰት ጉያርዳዳ ወነይሳ ኤርገታዘን ቦደ ሚደማው መተከና ጉራን ደጋ ቱሬ በክቸረት አርገሙደን ሃራ ዋስዲከና ከሰጅሩ የሮ አርገኒቲ ሁንዲሳኒ ሚረከሰሰኑዳን ገደኒ ቦዋ ከቱራን መደን ከነና ንቻራ ኑፊ መኒሩ መንከነ ቀፍ ቀበነ ሳራቡ ቀስ ኡለሞተ ጉርጉዶፊ ዱአቱታፊ ሃዮተ ኢሳ የሮ ደረዳፊ መቃቆፋን ደገው ቃማዳን ግዱ ኢሳ ከሰ ታርጉይዛቲን ገመቾን ጉዳን ኢትደጋሙዳን ሄዶኒ ሳኒ ከምቦዋቱራና ከተይ ሪፖርተር ራዲዮ ዳንዲያ ቀበክቻ ታርገሜ ኑፍ ገባሴ ጅራም ሪፖርተር ራዲዮ ዳንዲያ ቃና ንቸከዘ ደሙዳን ቪዲዮሌ ወራባኑ ኤርጋቱሬ ከዛ ቪዲዮን ሃርሜን ቶኮ ሮሮ ኢሳን ጉበትና ኖ ሶማሌ ትገገፈሜ ከኒሳን ሐልከኑ ወቶኮዳን ቀፍ ቀበነ ሳኒ ከሳ ባጀቹዳን ፈመኒ ካምፒ ከሰተ ከን ግድር ፈማቱራኒፊ ዲምቦ በረቶ ተከና ካሱዳን ሐልከን ቶኮ በረቶኒ ጎዲናለ አዳዳ ኦሮሚያ ከሳ ወልት ቀበመኒ ሂራርፈማ አከቱራን ኦሶ ዱበታ ጅርቱ ኦፍቶአቹ ደደብዴ ከለፈዶ ኦፍቴ ጉያርዳ ገመ ራዲዮ ዳንዲያ ቃቲና ዋሰከነን ደቀቤቱሬ አካን ከነመሪ ፈቺሱፊ ኡመኒ ከነሚ ደምኒ እንኒ ከሰጅሮ ሐማም ገድፈጎ አከተኤ ከነመት አገርሲሱዳም ጂሊ ዳወናይ ሳጥሙሬ ፉለሳ ገረፍንፊነቲ ደፈቴጅራ ጂለ ከነወጂን ከኒመለን ጂሊ ቀሮ ባቢፍቱ መጋለፍንፊነ ገራውመተከነ ቀፍ ቀበነ ሳራ ቡቃፈመ ካምፒ መጋላ ድሬ ዳዋከ ሰጣርገሙ ዳቁዳን አከዳወተን በከመጅራም ከለቲ ብራዳን ኢመሊ ደገርሳ ጂሊ ሙስሊም ቶተ ጅማ አባጂ ፈር ኡመተናኖ ሶማሌ ራቡቃኔፊ ጌሳጅራን ጉያርዳ መጋላ አዳማራቲ ከውደን ኢመለሳኒ ግራሃ መረሰቲ ታሰሳጅሩም ጂሊ ኡለሞተፊ ቀሮ ደጅማ መጋላ ጅማራ ጉያ ከለሳ ኮንኮላታ አፍርተማ ኦሊን ደገርሳ አዳዳ ቀበቴ ገማ ኡመተከኛ ሺራ ሞቱማ ወያኔፍ አብዲሊን ቡቃፍ መንዳወቹፍ ኢመለሳኒ ጀልቀበኒሩ ጂሊ ኩን ሚሴንሰና ማዲበለማ ኦል ኢፍኬዛት ከነማቴፊ መጋላ አዳማ ሆቴል ካዮ ቡላኒ ገነመ ጉያርዳ ገልማ አባ ገዳ ከሰ አቦቲ ታይታፊ ሚዲያ ቢየቲ ኦቢኤን ወጂ ማሪ ገገሰኒሩ ጂሊኩም ሚዳን ኮንኮላታ መጋላ አዳማ ራቲ ፊአቲ አከጅሮስ መደን ከና ናንቻራ ኑፍ ገባሰኒጅሩ ኡስታዝ ሃይደር ከድርስ ጂለ ከነ ወጂ ዳን ገርማ መረሰት ኢማላ ከጅሮ በከመጅራም ቢሞል ፈካቱ ዳን ጂሊ ኡመተከና ዳንጋራ ቡቃፈ መኒፍ ኡመተከና ዳፍ ደገርሳ ገሳጅሩ ካንጉያ ከለ ሰገልገለ ጎዲና አርሲልታ አነ ገደባ ሳሳ ራከይ ፉለይሳ ግራሃም መረሰት ኢታስ ፈታጅራ ጂለ ደገርስ አዳደ ቀበቴ ግራሃም መረሰት ኢመላጅሩ ከናፊስ ኦመኒከና መጋላሌ ከራጉ በተርገመን ረት ኢከራረት በሁዳን ሲመና አካም በሬደፍ ድንቅሲሳ ታሳፊ አከጅራን በከመጅራም ጎዲና ባሌ አና ዳዌ ሰራሪት ሎሊ ጉያ ሰደፋፍ ደማጅሩ ጉያ ሀርዳቲ ሁምኒ በዲ ፖሊሲ ልዩ ኃይል ሶማሌ ከለቲ ሰዲን ሎላ ሐዋሰኬና ረት አከበነን በከመም ጎዲና ባሌ አና ዳዌ ሰራር ጉያ ሰደፋ በከ መልካ ካምቦቲ ኡምኒ በዲ ፖሊሲ ናኖ ሶማሌ ገነመ ጉያ አርዳ ኡመተኬና ረት ከለቲ ሰዲን ዱካሰ በኑን ሎሊ ሀማን ጉያ አርዳ ዴማ ከጅሩ መዴን ኬንና ንቻራ ዱቢፍን ኖፍ ገባ ሰኒሩ መዴን ኬን አከጀለ ኒቲ ልዩ ሀይሊን ዳንገ ኬኛ ረት ዱፍቴ ኑሃዳ ጅርቲ ገመ ኬኛ ሎላ ጉያ ሸን ደቀበ ጅሩ ከነቲ ነመቶኮቱ ኑራ መዳዌ ገመ ኢሳኒቲን ሸን አጄፈሜራ አፉር መዴፈመኒሩ ጀቹን ኑፍ ገባ ሰኒሩ ሎሊ ሀዋሰኬነ ቄፍ ቀቤነ ሰራ ቡቃሳ ኢትፉፋ ጅሩኩን ኢዶ ሪፍረን dandamidan hawasa kenyaf murtaye danga qattamurun qamota hidanno gutu qabani kangegefama jirufi guyar daskallati sadin kangegefame mutaw kallatin kunin kallati goro baqaksafi malka kambofi malka qor jomutaw qamonni bade kunin hawasa kenna lafa inni rattalate irattore handuri isa keset awalame kan akka arda daddacha galmadima baqaksa wattiti bakken jedaman bakonni kunin lafa kenna kanara dinni gotuma gotuti nu godanse sejra amma lafa kenna kan danga gubba fitte ratti nu fafte ratte nu erara nu hada jiru nu kasufis dema jiru homni tisab yakun hundi yero nu ratti gegefamu tahenu ilala inu magaf nu tijabanne isan if dobatti debefnu harkanu qaba meshanu rahika nu aria kam mesha kennu dide ni ajjesa dibanu ratti gegesa jiran jechun hawasdi kenna lola gubba jiran gabasanuf kennanra hubannera madden kenana ni charra dubbivne akajerani motumanna no oromia hamma obolamma magarsan dufe nugargara jira ni galaton fanna tawsgaru amma sirnu mawyane jala jira ajjefa maja miida majra dararan hacuccan nurran dabanne laftikenya samamo nurra dabata hinjuru jechu dan damsasani debar fataniru nanichet bilbulu dan obule sakena lola kesa juro dubfnera nufana buha
alo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa alaikum assalam warahmatullahi
akam jirta negen barada fayuma
nagata
hamza borona jeda radio dandia qarra bilbila jira guyarna godina bale ana dawwe sararitti lolli guya sadafafi bakka amma malka kambot jeda butiga gefama jira jechu dagenne ode fanno kana gama kesanitti mirkane facu dab bilbile maltu de majira
wanni de majiru yero amma kana guya kana haga guya tadi kana ndura lolli kaame jira
tole
bakka guyana amma guya sadi daman gidutti kasaran duwa ka isarra ga yana de duru wara senoro wange ne duru danga kenna ka tamru waranni niyu bodi ti jada mo acce tani ke he danga kenna ratti ganda kenna wa dae
tole
kana fi isan tu de nu dae amma kuno ganda kenna ganda ke ta godan se bakka ka se amma ummani bakkalen mana tae sarra bu kayi
lolli kun kallattin sadan ni tingegge fami kallatti kami fada nu himu dande isani
kallattin ni tingegge fami kallatti goro baraksa gama singoro baraksa ati malka kambo titi malka korro jidan
bakka amma lolli tingegge fami kana gubbar ummani ke na qubata turani ummani ke na jira
ummani ke na bakka kana titi bakki ni inni irra amma inni irra kana andro homnan irra fudate qubate ju suru ke na kana irra khaate kana qubanna kana le irra khaas turafi bakka amma waranan ju haidi jalan bawafate lada ka tamure lada wae tujiran lada wae tujiddu daange taae tulada wae kanu daange susan ka tamure bakka referendani dan umma ta ke na murtaye irra ta tamuti se amma lola nuttibane makariya sa gugurda amma da teje chu makariya sa gugurda wane ni umma da saji umma ta ke na kaya
ummanni kenna am yero amma kana keessa taala kami gubbajira lolli kun amma legegge famajira waldura dabannan taas famajira namni kenna gama kenna nurra amada ejira gama saniti namme qattu ajje fami onni qub qabdan
garu alhamdulillah igara kee namma tokko nurra amada e mucha tokko nurra ara ame isa tokko chalai buya sharafa da e lolli degal tafame isarra amma ka taaran duana ma furgae namma shangae ka taaran dawalle namma shangae isarraati garashinanan takkolle garawonjiru hadan ma garu wonjiru tenne fulay istaji hadan ma danga bakkilu le tenu tasinda barre istaji ran dabre dabre kallati nanin jirre tene hada umale wonninni daye gatte umata kenne inji fatelle hadan ma injiru jetti
lolli amma bakkini tigegge fama jiru le danguma lafa oromia ratte amma laf nisan ratta anille amna makenna hada jiranu le lafu mo oromo ratte jechuu
lafa oromo lafa arba dabbecho jirama galle di ma jirama bakasra jirama watiti jirama lafa oromo kanandu lafa oromo lafa nurra jiracha turre kanurra kalanne lafa tanira nu godansite lafa bira arma kuno lafa haguman humate hagumata enda lafa nu wafirra kada sille ranu kansu ki kade ma jiru sani male kune palli tanjiru makalakaya me iddu kana de bulle ni sawanni nu wasi kodo sunjiru nu mako fa kare ba
makalakaya le gamu hawasa ke na dibata samale isan rat tarkamfin fudate okan danga kanra dema danga na ma hada jirta jede wonni ni dor kulle injuru
injuru bakka isan isan dake baka urade ya nu baka nuaria baka baka sene da garan masara o kabane nurai da gurmu kene nurai ka nuaria ka mo fi ke masara da inta wa irashana baka kana fi ni baka ne baka do no gadi mun da chuwaste
ega hala ma qabata ma ke sa jirtani ta akka nama ilma oromona ni chatilla chitida la tani gudda tani la fake san ratida ka wore ga ma ka fatirtan motuma nan no oromia fu mata oromo maraf mali da damsi ke san
motuma nan no oromia nu gargara jira gudar biyo du kan oromo amma yero amma kana hukuma da kai jarama jiru hukuma gara fa ti jaran te ko ta ke wa da laga jiti ega obo lama magarta agrigati mutti sanan nan oromia lama magarta kon uji ka gara ango gara te ko fo ye sin jira ko ye si kurma ne hi di kon jira ha ta umare jarri kin ni gula jiru kana kuma kana wan te ni da ru kana rada ba te amle oromo di dan chuchan la farata ni ajetan irretra wa ta
tole haye heddu galatoma dam sakana lew de fanno lelnu kenu kesani bakada ge fatota tin heddu singalaton fanna rabbin irasana ansu milka ahora abula kayoma saninje na assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
silet galatoma daran rabbin
guyar da sada salama barakum alama afkudan gana masafri fulakara ana gursum aradda kasorom yatti lolali yu policy makalakan danga cheun umata kenya ratti bananin gama oromiyati namni sadi akamale madawani akajram be camera madden kenya akanuf gaba sadi liyu policy danga katamrudan yero isal lolawa sakenya ratti banan umanni kenya tokuman dina tarkanfi lalesan yero rukute if border debiso qamoni badi maga federala ethiopia qaban humne tisabiyya jedamu liyu policy rukutamun kat isari fajisefe akuma amale isa gidusenu nawasa oromo ratti tarkanfi fudate ndama sadi akara sasa rukute fi namni toko bufata fayya ana gursumiti waldana ma kanjuru fi namni lama gama hospital harar hadare takkada barfame madden kenana ni charra nuf gabasaniru namoni guyarda rukutaman tokofa tayyim muhammad ahmed bulcha arada lamafa abdurrahman rashid isaq mangudobiya sadafa tayyib mangudobiya hawasin magala gursum akuma tarkanfin kun fudata mudaganin buqani gamadangat demudan kan bakkechat argama yomutaw makalaki haf liyu policy wajin tawdan masqero lamarat tarkanfi akfudate kan nutimani fi shamare tokko harka gubba rukutariru madden kenana ni charra dobifne nuti ummani danga gubba jiru yero master plani isini dirmata jirra oromon biramo malif nut ilaltani malif nu findir manne nutal kanif guya mida majra nu dirmadda isam me shawrana gurguddan nu hadajru nut ammo ule harka qabna ammo soda isani hin qabnu nut ifirador kina somale motumanna no oromia qawenu fakennu yokan ummani oromo nu haidachi sujechun dam sasani idabarsaniru kanu mawol qabate ana gursumiti yero amma kala tiririr ciman gegge famajra hawasni manatti nafne sababu werara liyu policy arada kasa oromia tatazifteen namni rasasar rukutamu irra kan kai hiririr gana masafur rajal qabe hamma sa'o de fanno kana sido kesat qinde fannete gegge fama akajru mirkane fannera kananis derga gota hiriru mormida gesa jiran ratti dukasa banamin qerol lama kamdani fi akuma madden kenano ibsan shamarren to ko harka kesa rukutamte mana yalatti dabar fam akajurtu be kamejra hirira yero amma krat gegge famajruti qerronna nichato atani mor micima tahon daon wayane jachudan dagesi sajran nanichati bilbiludan obresato ko arganne jira nufana buha ayya hamza borana jira ma radio dandia qarrati bilbila jira megu yarda maltu gursumiti gegge famajra maltu de majra
awe gursum lola tu de majra lola ma de majra makala kale ledu do bere jira
tole haye same katti da lolli kun ka jalkama
ne mana jerri mai yuborijin duke di dandarati lolo bande
tole
o go lolo bane ni jerri da ne fira sai bisani arina ni makala ke bana duke na mala bana mala ne
tole makala ke attu na make na rukuta
e makala ke ne liko mabar ka sa ro ne tayin da mai gizi so dai ta ka dina go gi ro jo ru ka da
tole
akati di so bele gi di le ka wadi tu mani re bi chamar ke jadi mamma u bala ke majira u ba fa ya ala gur su jara ga no su ga da bardan agare amma go le kara da ge nan ana ni wa go ru na ni ni jo le ke re da bu ka de ya ke ju da ga ra ji ra
halam ye ro amma ti juru mal fa ka ta me gur su mi ta li juru
jo le gur su mi di der ga go ri gi be na la di ti ta ke na bre wala ti bu ka ne ga ga ra ji ra amma
tole worri li UI li policy forri makalaka nanno rajramo nanno ra gorani jiran namake negeru kutambod
amma ni jiyan gara jire jere le jor bire jiran makalaka ni biu bire jor bire jiran amma jole le kay ro jira ile lama la wada o jiran
tole
ijoollee qaaroolee intala shamarree sagaa fi gurbaa tokko dhoomee jira. Intalli harka dhoomte gurbaa makiinaa fuutee guddoo ergine bakka dhoomte.
Maal dhaamtarree isan haala amma jiru kana keessatti makkalaakiyaan nama kennaa irratti dhukaasee nama kennaa ajjeessaa jira. Akka mootummaa naannoo Oromiyaafillee uummata Oromoof maalidha ergaan keessan?
Ummata Oromoo kan nuti warri jaaggara jiru yeroo maasar biraan ijaan nuti ijoo wajji haa jirra. Gara nuti jaaggara gabamaa jiru maa nuti nuti dhiibanne. Nuti gaba Oromoo dha. Egaa Oromoo maa hin laayti. Nuti miidhamaa jira gadi guyyaa. Nuti miidhamaa jirraati yoo Oromoo maa gabaatu nuti kun sagadaan. Chaashe tarii nuti ilaali na jedhan. Yuwaa gaafa yaaluu wanani nasaariya. Amma yaali isaa girnoo fi lolo haa jiran. Wallaayi girnoo fi kina guddoo na jani. Nuti jiru nuti ulee yaan ulee. Ulee deemaa jirra isaa girnoo fi lolo haa jiran. Waliin kiisinu. Sodaa hiikaa nuti kenne nuti bira dhoorkina Soomaalii meeshaa nuu kan dandeenyuuf mootummaan Oromiyaatiif yookaan namni Oromoo haruu jechuudha.
Tola ayyee hedduu galatoomaa isin quba qabaanna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abshiruu inshaallah rabbiin irra sana aansu milkaa inshaallah.
Ayyee galatoomaa jiru yeroo hundi nuti bira jiraatan.
Ayyee bifuma wal fakkaatuudhaan godina Harargee ba'aa aanaa Kombolchaa keessatti guyyaa har'aa qeerroo magaalicha mormii cimaa geggeessaa jiran hiriirri diddaa gabrummaa cimee itti fufee jira. Hiriira kana gubbaatti qeerroon tokkummaadhaan dhumaatiin Oromoo kallattii adda addaan daangaa gubbaatti geggeeffamaa jiru haa dhaabbatu. Opidiyoon afaanin nu sabuu miti diina kenna haa nurraa ittisanii rakkoon bulchiinsa gaarii haa nuuf fooyya'u. Gaafiiwwan kanaaf kan fakkaatan dhageessisuudhaan guyyaa har'aa mormi cimaa dhageessaa turaniiru. Dhumarrattis bulchaan aanichaa marii qeerroo wajjiin godheen dhimmoota hunda ni hiikna jechuun qeerroo tasgabbeessee akka galchee beekamee jira. Bifa wal fakkaatuudhaan godina Harargee ba'aa keessatti guyyaa har'aa magaalaa Calanqoo keessatti hawaasni kenna tokkummaan bahuudhaan dhaadannoolee wal fakkaatan dawan dawan wayyaane abbaan biyya Oromoodha jechuudhaan guyyaa har'aa dhageessisaa akka oolan beekamee jira. Hawaasni lakkoofsaan guddaa ta'e xiqqaaf guddaan osoo manatti nafin karaa irratti bahuudhaan mormii isaanii dhageessisaa akka jiran beekamee jira. Godina Booranaa keessatti mormiin sadaasa 18 dhohe cimee itti fufee jira. Mormiin kun godina Booranaa aanalee hunda wal dhaqqabsiisaa jira. Guyyaa har'aa aanaan taltallee mormii cimaa geggeessaa akka oolte beekamee jira. Guyyaa har'aa sadaasa 20 bara 2010 godina Booranaa aanaa taltalleetti hiriirri nagaa bifa ho'aaf nama gammachiisuudhaan ganama sa'a lamaa irraa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa irraa ka'ee dhaadannoo adda addaa dhageessisaa magaalaa keessatti hiriirri mormii cimaa guutuu hawaasa hirmaachise geggeeffamaa oolee jira. Hiriira mormii kana irratti guyyaa har'aa akka magaalaa taltalleetti barattoonni hojjettoonni mootummaa fi sabaaf sablammoonni garaagaraa aanicha keessa baroota dheeraa jiran mormii kana irratti hirmaachuudhaan sagalee isaanii tokkummaadhaan dhageessisaa akka turan maddeenni kennaa aanicha irraa dubbifnee nuuf gabaasaniiru. Hiriira mormii kana irratti dhaadannoowwan dhageessifamaa turan keessaa daangaan Oromiyaa haa kabajamu, mirgi abbaa biyyummaa Oromoo haa kabajamu, bulchiin godina Booranaa obbo Liibana nurraa haa ka'u, godinni Booranaa gama haaromsaatiin hirriiba gad fagoo keessa waan jiruuf haaromsi gad fagoo nuuf haa taasifamu. Kolleejiin barsiisotaa fi yuunivarsiitiin baname cufame nuuf haa banamu. Bu'uuraaleen misoomaa kan jalqabamanii karattafaman itti fufuudha qabu. Dawon dawon wayyaane dawon dawon TPLF jechuudhaan mormii isaanii kan dhageessanii fi dhumaarratti bulchiinsi aanaa taltallee hiriirtotaa wanta gaafattan keessaa waan deebisuu dandeenyu isiniif deebifna. Kanammoo duraan nu gaafachaa turre har'a isin gaafattan wajjumaan olitti gabaaf nagaafi keessan galatooma jechuun hiriirtota galateeffachuu isaanis maddeenni kenna aanichaarraa odeeffannoo nuuf dhaqqabsan nuuf himaniiru. Akkasumas namni nuti aanichaarraa dubbifne tokko ammoo haaromsi afaanumaan dubbatamu kun godina keenya hin dhaqqabne maaliif nu hin dhaqqabne? Hojiin bu'uuraalee misooma hawaasa biraa dhaqqabuudha qaba. Mootummaa wayyaanee yeroo dheeraaf nu sobaa jira. Kanaaf mootummaa wayyaanee nurraa bu'uu qaba jechuun dhaamsa isaanii dabarfataniiru. Qeerroo aanaa taltallee bilbillee dubbifne qabna. Nu faana bu'aa waan isaan jedhan waliin haa dhageenyu. Yoo yaa akkam nageenyi badhaadha fayyuma?
Nagaa.
Akkam jirtamme?
Nagaa.
Olmayni keessan nageenyi badhaadha?
Nageenyi badhaadha inneen.
Baga jiraattan Hamzaa Booranaa jedhama raadiyoo daandii qarraa bilbilaa akkam jirtan?
Fayyaa.
Egaa guyyaa har'aa godina Booranaa aanaa taltallee keessatti mormiin akka gaggeeffamaa ture dhageenyee jirra. Mee mormiin guyyaa har'aa sa'a meeqa jalqabee maaltu gaggeeffamaa ture?
Dhaarra gaggeeffamee jedhan keessa isaati lafa jalqabe dhaadannoowwan biqilaa turan daangaan naannoo Oromiyaa kabajamoodha. Bulchaan godina Booranaa nurraa ka'uufidha. Inni sadaffaan akka godina Booranaatti haaromsuu waan tokkoo yoo nu bira hin geenye haaromsuu
lil gad fatuu ke sumati eliman jiru akka harutir deebiye zila kan mulaala mulaa
tole
taani ni biramo namoni maxina anagaya de mani de ni bolna fesiti nano ko dati itani sera yaru
mormi kanaratti qamonni argaman kuta baratto to qofamo hojjetto to motuma dargaggo tawasni magalitti le rat ko da fudate jira
ee ulum dimu yu man pensa dekal man pensa de kala fa era hay
tole
itanse ojeta mumas karmasi basile to ko gasi ta gamule ni na kale sibatan ni ani dimu yu ka galati sabla mosi ana tele ya kumbe ko sabla mo de da to he dira ta magal sin kezo
tole
dimu yu tur ma ni de ni reli ba ati ga de ni bulchana na le ni de mani nan diru da mati reli ba de dinan ya de ken ni ga jeenu da bisani de sina yaasimo oldal mukanta kan mulen kan adur da fachawan turbe sani inda fanna sani da barkina atwa balato ma da din bisani ana kan talle mulen da yaati mulen
tole me akka qero tokotti a sochamma biyetti ke satte gege fama jururatti wal qabsifte ummat oromo daf mal da barsite erga
woni diru umati dangan lan oromia haba jeemu inna kasmati tokuma uma forwanto ko dagano na magaba setin ke jati kenne mai dagano bae da ke sari mo gangan ke oromoni ofina buchi tera ban biuma kenna numur kala wala kasmat mo cpl se abu da moduma wajane tin bulu be ka sayu ni kamna ayu kenna bulla ya kami tuye ke tele tin ya tigre kam tigre ni ka bulle ni erga da
ba to le bulles kenna o de fanno nu ken wan ke tv heddu gala tomi makara ge fato ta kenna tin sigala ton fanna hore buli de bani hayena ga kes naol nagat hora bula debana milka
ayo ye naga
alo alo akabolta nage ndi barada fayuma naga naga kam jirtam me fayya 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 olman kesa nage ndi barada fayya dan sa hamza borana jada ma radio dan dia qarra bil bilajira guyar da hiriri godina borana ana taltalle kesa takaga gefame dagenne wan kanarati me hiriri sa me kagefame hirira kanarati no fatir mate mal barbada hirirba mal lagi satran murmi
ee riri baratoti ni awasinano udara mutumalen undu wala magala tinata kumali gala bay kuma ta fi baratoti wali ni atana ga shiga wani in haro dalle wal kawo da rosu ni ke de ga kawo an gidanu raha kawo an gidu
tole
ni kanammo in kan wan burale so wal kawo kolejin barso ta yabello mali dabata mali tirgabana mi hote de ga dabase wan gidu nikana akasmas ti university mali ni darami bolale misoma wali gala agodin kenya ti agodin borana tu mali si gorale misoma ummat birin dakanne arom si godin borana an haasamo male mali ti qabata mala fere dimullanni woni gedu dakinna dadana do jisawala gira chimati
hirira kanarat en nufattu argame en nufattu rat hirmati
baratto ti masinanno ojesa mosum namira ti masin karu mas magala fi abadial rolosin ground wala ma rat rat mare
e me hirira kanarratte akdar gagesa tokotti kutannof murannon mata mal fakkata mal rahubat tambaratto tarati hawas rati
kutanno fi muranno dawata abata ma ti misomi jeramsuno kani burale misoma jeramsuno matdur da kawu kawa umati miso ogabaye misomale sabama tore jeramso girre sabam girre sabama tore jira kana fu amnu gaha baka mo ma wayare nu ga ogga ogga me tunu soba tuwe girega kana fu onu soba sunan mafte qabara ma hanu jira mu diranu pura nu amul da tu sin warga mu mangel
tole e heddu gala tom
aye sin le baye gala tom ma sagale mata kana ko dagu sin tada kan no ni sin baye gala tom
aye hora bula debana jabada jabata male jabana je sanu jabada
aye baye gala tom sin le baye gala tom warda je ndala
Barattoni University le adda ibana dadda isan ratigegge fama kan jirufi Barattoni University le adda barnota dabudan garamati isanitti debia kajiran bekame Barattoni University haramaya barnota gutumati dabudan mora kesa guya kale sarra banirum Barattoni University haramaya barnota gutumati dabudan guya kale sarra mora kesa ba kajiran bekame sababni sas hamma digni lammi wanke na danga ratidangala udabato himbarannu sababni ma kenna danga ratuma nut astenyu finjiru dakde ma tikenya kakafne motuma gabro fatakana ifra bukafna kanjidani fiorama mora university kesa namota la kofsa murasa sabati grefi akasmas chamarran sodatan qofattu jira ammati sanis bahu barbadu garuk amunni hidat tota wayane sense of bas dor kajiran ilman oromo guya kalesa university charra miladan hamma haramaya akka dema turan barata master sibaratu niskam barnota dabun moradi se bahe notte himejra yero ammati motumman nanno oromias hadde fate hojjetajra notifalla isani demu fimiti kan hirira bahajru kan barnota dabajru namni ken danga isarrat lafaf qabenya isarrat igni isa borana afbale fararge lamaniti dangalaara kun dabachu daqaba kana kan taasajru ammo liyu haili policy somale qofamiti motuman nanno oromia humne itsabiya makalakya agazi fi policy federala nakenna so hinjedin dirqin gal famara oromia kesati kanas mormu fida herina no bra arati dalagu oromia tis dalagu qaba oromia gobbat akka addati serri bafamu dabachu daqaba jachudan madenni kene university haramaya ra dubbne damsasani dabar fataniru akar mangaditte turti sawojin tasfne isin dagesifna
Allah assalamu alaikum warahmatullah.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Hamza Borana jedama radio dandia qarra bil bilajra me baratoni haramaya university yaramma mal kesa jirtan halli jurmal fakkata.
So dini meto oromo ande rasi sabata lamin drakka matan gajesu otuma garo fakka jala sin budu akati boda burbana manami bo dile akati akata kam jirasu tekaron
tole
dino ahi jiman mungkin til mati til len gelama subi sa lama te haji mari dara ko harba de bete dorjero mari hon ma sumpar te sa bota tani ko tani hindi tani parking dino akati ban akati dirre rakti bakarakka bani
tole
dirabanani ban dirro dirabanana akati
sababni barattoonni mana barumsa keessa hin barannu jedhanii ba'anii fi dhimma COC qofaa miti jechuu mata duree biraallee qabdan.
Biraallee uummata Oromoo fixaa jira. Uummata Somaalee keessatti uummanni Oromoo guyyarraa dhumaa waan jiru. Dhumaatiin uummata Oromoo hanga dhaabbatanitti hin barannu danga dabalamnaa jiran jechuu jechuudha. Dabalee haadhaa fi abbaa fi obboleeyyan qabnu hunda haame mootummaa dhabroonfata kana sirraa buufnaa jiranii dhaadannoon isaanii guutumaan guutuutu.
Ati barataa yuunivarsiitii haramaayaa waggaa meeqaffaati achuma keessa jirtaatilleen.
An masters kira cipten.
Tole haye me baratonis kormata si osi bakachu fida kani morake sabahan kabuni jejet ajaran toko ni jejiran ye atakamiti hubat baratota rakana.
Baratoni si osi ero tanamiti dubata turan mane inni nikalan isan dubata turan lima namota buji angguji ada nama je sama di rohan. Si osi rati si harati bunci kita inwarti kita ni buya wiketa ga petani turan. Akal sin buya wiketa dilbata se buya wiketa kita rasi rovi wanni gati mecha turan mali dalansu namota biyefu. Kilasi kan sin ne jani delpatan waraka darre petani.
Tole.
Namota buya ki anulia namonde kasumati borana rati.
Tole.
Yero tinu fufedu mu guyattaanu nehan guyattaanu galgala amma sehebe bani urbanu mu bani ana jani wali galani hani bande surajole dandille hanga haramaatille milan dakan masinalle dabani namota gaddelle oli tinde bitan khafelle gadinda tanamma wadi kisho wasanani yuddir
amma baratotu mabrasa qofattu mora kesata fe male ricalli baratoni baye jira kale sarajal qabe
khaleesa bani jira nanille beetin jira amma already achirra beetin jira khaleesa allitule baratoni imma siwasi ille haasani turan yeroo baasan
tole
sambooda rakani barattoota namoonni gargaartaa halaf turanii hin jiru yeroo sanatti deemanii baali miilaananga haramaatti fiila isaaniitiin dhaqan jirtu goosaa isaanii torra isa magaalaa haramaa keessa facaala sana booda namoonni haanis addoo
imalli isaanii gara maatii isaaniitti jechuu amma kalaas
gara maatii gallee maatii keenya haasaafnaadha hundi isaanii barattoonni mooraas nitti jiran amma oolredi kan jiru ijoollota achi jiran kanneen tigireefaa jira kan jiranis ammas namoota tokko tokko kanneen oromoo isaanis jira barattoonni dubaraatis sodaatanii haa kan jira isaanan sunis amma barattoonni ol deebi'anis hundi isan jedhanii garatti maatanii ba'an barbaadu jiran amma ganama kana dawwoleetiin ture haalli isaan bira jiru odeeffaddeetiin ture illeen ganama kana sa'aatii sadii irratti illee
tole mee haala akkamii keessa jiran
dormii isaanii qofatanii dubartoonni keessatti dormii isaanii qollofatanii takka dirre irra namoonni aanis hin jiru namoota takkee takkeetu deddeema naannoo kan jechuu naannoo yuunivarsitii keessa barattoonni ammaan tana cufeessi jira warreen maastartiif illeen bahuudhaaf jechuudha amma qophaa'anii kanneen naannoon isaanii fagoo taate yoota isaate gama diiradhaa gama harariitti illee taatu bahuudhaaf jechuudha qophii irra jiru.
Tole mee obboleessi keenya akka barataa maastarii tokkotti yuunivarsiitii haramaayaa keessa barataa haala qabatamaa amma biyyattiin keessa jirtuu fi sochii uummanni keenya taasisaa jiru gubbaarraa immoo sochii mootummaan naannoo oromiyaa taasisaa jiruu fi akkasumas faallaa saniitiin mootummaan federaalaa
ega dula ummata oromo ratti kallati dangatin kara liyu haili polisi somali khanadan motuma federala fi akaswat makalakiya to ummata ke nadajira met intala kan ketin ummata ke nadafal moli galatin qabata majru khesati damsi sindabar stamalida
tini gidabatino ammero ammandana motuman enya motuman nan oromia ummata te fi hatti bilante iro ralle agarite ammadan dana takumada akkanama ummata rabakwe immesa qabso addai fate bidemu jira motuman nan oromia da uguma motuman nan oromia kana fila kinalle amma barakati koni tirerabo barbanne osso intain inen marangala jiro kon dangaratti tomanen oppin dangala sa ingil inna toromo ko parra inne namma paramo erri teranalo osso motuman nan oromia da patalakia mukkan nanje federal mukkan nanje oromia kai tere kasali federal le tene jira uran na fa inna kon atto vigitane nanno resane tu walkutman nanno resane jistu kai te jirate erri nanno virarati indelini oromia ko farra dele isen kon sabato ka badan jan
tole obres kenna damsanu dabarsite fakasmaso de fannonu kenitef maqadage fatto ta radio dan diaqati neddu sigalaton fanna horabula de bana milkaya kayoma inshallah rabbirnu ansu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
bifo mawal fakatu dan baratoni university jimma ke sat hirar fabajiran hirar si baratota ke naratgege famu cimeti fufun tibakana baratota ke na jimma kan gaga ajriyo mutaw baratoni ke na exit examin nurafu chun torbanto kof gafidi esatronis bulchinsi university cha professor fikre la mesa qamota woyane wojintawun baratota rebsisaf sodachisa kanjirofe baratoni mora ila la tujasa alatiban akisante beani mora senani qabenne isani hinfulanne dor kamaru baratoni karago bat bela ajru shamarranke na bakabulan dabani qamonni badi hamma yali gude da isan ratgegesa akajran baratoni nan charadu bifni no temaniru hawasina ni chanu birmata hinjru wajira bulchinsa magala dagne debi isinif kenni nu hinqabnu university bulchinsa federala jarajra nu hinila latujachun policy dan baratota bela ani isabra deman arisi sejra akasmas wajiri dimma mirgana maf qoqamu kam magalicha kesajru isan dubbisof belamus belamichi humna warana tin digamira hawasina ni chabakanu gargaru qabuti dabbo qarshi toko qarshi shannuti galchera mannenya ta gatin isani ol dabalera baratoni imati ira qarshi nerga mofis waraq an enyu mafi IT bankin mora dormi ke sajram akamin senu dandenya presidenti moricha senu fulaga anuratti kaira ulaga lamata debi e murmi hinkasu ainolu yo ole ha arya mutalaya jettu command post fakatu mallatte su qabdan nun jeda mara nutisi mallatte sinu presidenti university cha professor fikre tolosa nurraha kaujenne kara arratti guyota me qabratto ta kumalama oltane hirar famarra policin oromia policy federal wajinta unure bajru biyettigalla mesha kenya nukenna jenus mesha kesan akasanif kenu yobarbadan fedikotin barum sadi sejed amallatte sejechudan professor fikre lamesan baratota dirqsi sajra baratota university jimma bilbiludan dubbef nejra turtin kesan nojina tawum hello
hello
assalamu alaikum warahmatullah
wa alaikum assalam warahmatullah
obulay sokam negeni barada fayuma
nagar amdilla
Hamza Borana jeda radio dandia qarra bilbila jira ega guyarda university jimma kesatti tibba kana rajal kame baratoni ke na heduga gama kajirtan dagenne jira me mal kesajirta rakon argamte malida
halle kaise jiru jalkabarra khase khani sine mote engenda mana bechun sababa exidami hirira bane turmeta kanu rafu jenne korbando korbaru sadanda amne turu hedisi sigame na kanu rafu jenne achma yer barun barun jadanda amne barun ja hedi kanu hedi suri kanu jolle ਉਰਾ ਵੀ ਰੇ ਬੁਦਾ ਵੀ ਜੋਲੇ ਨਮਾ ਸਤੀਨ ਰਾਇਦਨੀ ਸੰਪੋ ਦੰਮਜੀ ਨੀਰ ਬਾਰੇ ਜੋਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂ ਬਾਨੀ ਨੀ ਅਜੀਜ਼ ਜਾਮੀ ਇੰਕੋਰਮ ਨੀ ਜੇਨੇ ਸੰਪੋ ਦਾਨ ਇਸਮੇ ਹਾਰਵਨ ਉਤੀ ਬਾਦ ਨਮਾ ਹਾਰਵਤ ਗਲਮਾ ਯਾਨੀ ਖਰਾ ਬਰਬਰ ਇੰਦਾ ਜੀਤੀ ਰਾਇ ਤੀ ਮੋਰਾਨਾ
ਥੋਲੇ
ਹਾਰੋ ਹਾਰਵਤ ਗਲਮਾ ਇਸਮੇ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹਾਰਵਨ ਉਤੀ ਬਾਦ ਨੀ ਸਾਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਇ ਤੀ ਸੰਪੋ ਨੇ ਜੋਲੇ ਗਲਮੇ ਉਂਕੋ ਕੱਕਮ ਜੋ ਯੋ ਗਲਮੇ ਹਨ ਗਲਮੋ ਨੀ ਫਿਰਮਾਨੀ ਪਰਮਨਾ ਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੁਤੀ ਖਲੇ ਖਮਿਯੂ ਅਮਰਗਾ ਨੀਤੀ ਬਾਤੋ ਉਂਦਵਾਰੋ ਕਾ ਜੇ ਫਿਰ ਨੀਤੀ ਮੱਲਤ ਇੰਜ ਜੇ ਕਨਾ ਸਿੰਗਲ ਮੋ ਜੋਲੇ ਜਾਨੀ ਫਲਮਤਨੀ ਮਾਲੀ ਫਲਮਤ ਯਾਰ ਜੋ ਨਮ ਗਿੱਦਰਾਨ ਬਾਗਨੀ ਗਿੱਦਰਾ ਕਦੀ ਵਲੇ ਜੀ ਰੋ ਤੋਂ ਜਾਦੀ ਨੋ ਤੋਂ ਦੁਕੀ ਜੋਲੇ ਉਹ ਤੋਂ ਰੁਪਾਤੀ ਉਪਰੇ ਜਾਨੀ ਵਾ ਉਂਦ ਗਿੱਦੇ ਕੈਸੇ ਤੇ ਨੀ ਗਿੱਦੀ ਰਾਜਾ ਕਵਾਰੇ ਅਮ ਮੋ ਕੁਯਾ ਤੋ ਦੱਸਣਿਆ ਅੱਛਾ ਜੋਲੇ ਨੀ ਗਿੱਦੀ ਕੈਸਾ ਬਾਰੇ ਜੋਲੇ ਸਮਰਾਨੀ ਰਹੇ ਤੋਰ ਦੀਰਾ ਬਕਰੇ ਵੰਦੇ ਮਨੀ ਬਰਬਾਦ ਨੀ ਵਰੀ ਸਮਰਾਨੀ ਅਮ ਰਕੋ ਦੂਰ ਅਰਦਾ ਦੀ ਨਮਾ ਤੁਰਨ
amma qaleesa dalgala ijoollee wayii nama jira isin galchina jedhanii warri naanna'u bichiisanii isin bulchina jedhanii fuudhanii beeksee ijoollee mana geessanii itti taphatan bakka dirqiidhaan guteessuufaa barbaadan.
Hindagama
dagaan bakka iyyaa turanii waan isaan keessa bulanii dandeenye akkasuma keessa buluun oolanii guddina gudaachuu buluun oolanii bakka amma ganama kana kanirraa kaleessa ganama waajjira bulchiinsaa deemee turre.
Tole.
Waajjirri bulchiinsaa nuti deebiisnee kan nuun dandeenyu isaan itti yuunivarsiitii murteessu waan ta'eef fudhachuu darbanii waan isin hindeeman hin jaame achirraa deemnee uumaa irraa itti ganama deemnee turre. Sa'a irratti nu beellananii achirraa abbaa deemu gibbiin wajjin dhufanii isin seensisan yaa'anii yeroo dhufu gibbii keessa seenanii isin seensisan mariyaannee isin dhufne yaa'anii gibbii keessa seenanii ulaa biraatiin ba'anii laalutti seenaa dura dhaabbachaa turanii karaa biraatiin ba'anii federaala nutti ergan.
Tole.
Federaala achirraa dhufee ijoollee reebanii bakka ittiin furmaata dhamee deemnee ganama kana achirraa amma ijoolleen meeshaa keenyas dhiifnee waan kamiyyuu dhiifnee amma fakkaate ni galle yeroo jiran. Mannaadhaa dhaqanii nuti akka hin galle mannaadhaa nuti jiban ijoolleen akka makiinaan farree jira.
Tole.
Sanirraa amma hiriira baanee hiriira dhumaa amma ni galla waan jiru murteessina jechuudha ijoolleen. Ayyee. Waa hundaa hundiifnee deemnaa dandeenya gallaasitti miidhamurra jennee waan murteessina nuti amma hiriira baanee xiqqo sagalee uummanni naannawa kanaa aanuu dhagahu rakkoo keenya jennee hiriira baanee jiru. Hiriira kanarratti amma galamuun amma uloo sa'aatii dhaqara keessa yeroo nuti hiriira baasurratti waraana nuti erganii bombiin irra darbanii bombiin ijoolleen meeqa karaarra fiiganii bakka miilli qabee hunka mataa hunka baasee jira amma fakkaatanii magaalaa keessa bombiidhaan waraana nuti erganii nu facaasanii jiranii amma galee nuti facaanee boodaan amma uloo hoottaati farramaadha barumsa hin barbaanne jechuun farramaadha meeshaa keessa fudhataati deemaa hin beelee amma uloo eeggatee waan
Egaa mi'a haaluma waliigalaatiin amma qabatama amma keessa jirtan keessatti barattoonni gara maatiitti deebi'uudhaaf murteessitanii jirtan jechuudha.
Murteessinee jirra bakka nuti waa hunda meeshaa keenya isaa deemnu lubbuu keenya qofaan baane jennee jamma jechuun nyaata waan nyaanni hin qabnu bakka bulluu hin qabnu immoo gidduu irraa eegaa baane gaa barataan kun baay'ee biyya meeqa irraa haa dhufu waan ta'eef as keessaa kan nama beeku jira kan nama hin beenye jira. Waa meeqa jira waan ta'eef miidhamurra ni galla jechuun murteessinee jira.
Tole shamarraan keenna dubartoonni keenna haala akkamii keessa jiran isinoo nyaata hoo soorata yeroo ammaa kanatti uummatattu isin gargaaraa jiramoo haala akkamii keessa jirtan.
Uummanni naannoo keenyaa kunilleen uummata garaa jabaa tokko nuti asirrallee waan uummanni nu gargaara hin qabnu namni nama beeku achumaa deemee fayyadamaa jira oolu nama beeku ofumaa wal gargaara jira barataan malee naannawarraa fi gargaarsi nuti harka hin jiru akkumarree musiime shamarran keenya miidhaa ganan jaamne keessa jiran kan hin siisu miidhaan isaanii muraasa malee kan hin jaamnee suma bilcheessan.
Egaa obboleessi keenya haala qabataman keessa jirtan kanaadhaan uummata Oromoo fi akkasumas hawaasa nu dhagaa jiru hundaaf dhaamsii isin qabdan maalidha amma haala amma keessa jirtan irratti.
Nuti bakka karaa maatii keenyaatti galuu barbaanna amma tarkaanfii akkanaa nuti addunyaa kanarratti namni mana hidhaa keessattuu nyaatee qixaatama malee tarkaanfii nyaata fi dhugaatiidhaaf bakka bulan nama qixaatan hin dandeenye nuti pirezidaantii biyya keenyaa baay'ee homannee nuba barattoonni hageenya aangoo irraa nuuf qabuutti barumsatti hin deebiin waan jedhu murteessanii jira amma galama ol keessa irratti adda hin baane.
Pirezidaantichi haga taayitaa irraa bu'utti barnootatti illee hin deebiinudha jechuun pirezidaantiin dhiibbaar isin irra gaggeessaa jira.
Pirezidaantiin kun waan dubartii kana gaggeessaa jiruun nuti barumsatti hin deebiinu.
Eenyu maqaan isaa eenyu pirezidaantichi?
Tira lammeessaa jaanii. Yaada dabalataa nama gaggeessine kan nu.
Itti kenname barataadha.
Hello. Hello barataadha.
Tole mee barataa damee maaliti waggaa meeqaffaa baratta?
Barataa kun sirsaayinsi waggaa sadaffaadha.
Tole hayyee mee maalidha hin dhagaama mormiin kun maalirraa kaatee maal gubbaa jirtan amma mormii kana jalqabdanii guyyaa meeqa ta'ee jira.
Jalqaba karaa sirrii ta'een waa'ee egzaamii nu deebisaa jennee siniin barumsa barataa gaafannee iyyuu.
Tole.
Kan booda waraqaa tokko mallattoo eessaa nu jedhanii maqaan isaa riireegistarii godhaa nu jedhani garuu riireegistara osoo hin ta'in waraqitti elegzaamii yoo qabaate siis erguu hin danda'a. Ammaan booda hiriira tokkoon bahu gaasii tokkoon gaafadhu kilaasii tokko yoo haa ta'in aari amaata jedhu ofirratti mallatteessa balleessaa tokko yoo balleessachuu hin danda'u kaawusii naa mormuu hin danda'u jechuudha komaandi poolisii ofirratti mallatteessaa nuun jedhani. Kan booda barataan waraqaa sanii mallatteessi jedhee naan warra waraqaa sanii mallatteessee aayidiin addaan kennama jennee barataa mallatteessu jedhee yennaan dallaadhaan waasanii sinni. Alatti nutti cufamee guyyaa sadii ijoolleen karaa irra bultoota biraa kun masii dabula kun yataskaana bula karaa irratti hin gudeedame jechuun dhiira beekuun haa hojjechuun kan jirtu shamarran miidhagani.
Tole.
Proofee eega jarri
waldubbatanis diiniin dallaallee osoo wanti kun haa ta'e osoo barataa dallatti deebisneennaan piroofeesar fasgeen pirezidaantiin dallaa waan fedhe haa ta'u malee waraqaa kan osoo mallatteessiin barataa tokkoon galtu yoo dhuman haa dhuman jedhee dhibee amma immoo yookaan meeshaa kenna nuu kennaatii gara manaa gara biyyaa galla jennaan meeshaa keessan yoo barbaaddan isiniis ta'eera fedhakiigaan barumsa kiyya dhiiseera kan jedhu waraqaa mallatteessaa malee meeshaa keessan isin deebisnee dookumantii kan keessaa qabu jira. Isa keessaa qabu jira uffata uffannee qobbaaneeniin akkasumatti jira even buukiin keessa jira waan kasii baafannuu nuun qabnu karaarra jirra.
Moorattillee deebitanii seenuun dandeettan jedhamaa jirtan jechuu qabeenya keessan fudhachuufillee mooratti deebitanii fudhachuuf hin dandeenye.
Ka qabeenya akka fiisii uumamaa haa fudhatan even ID kinoo ka gandaan jiraanti ka dallaa malee ID dallaatii fi buukii fudhachuudhaaf isiniis bitateera ka jedhu mallatteessaa nuun jedhani amma namni buukiin qabne tokko qarshii nu galee fi waa tokko godhuun danda'u. Inna buukii fi ATM kan jennee isaa nu dorganii jallaa seenuu nu dorganii hadda uummanni magaalaa nu beekuuti meeshaa kenna dhiifnee gara dhiyaatne jennee hiriira baaneeti harka mataa irra kaa'eedhaati deema waan tokko akka hin balleessine jedhamee barataa kan akka mataa irra kaa'ee sittinni osoo deemaa jiru dhufanii barataa gidduutti sittii gadhiisanii sinni ijoolleen walirra fuudhee nu bira iyyuu ijoollee lamatu jira miidhamanii sinni barataan irra fiigee.
Tole haala kana keessatti dhaamsi isin mootumma naannoo Oromiyaa fi akkasumas uummataafillee dabarsitan maalidha yeroo ammatti?
Mootummaan naannoo Oromiyaa illee ta'e qaamni biraa kan dubbisuuf yaalii godhe jiru. Poolisiin Oromiyaa immoo akkasumatti poolisootuma federaalaa wajjin ta'anii nureebaa jiran.
Tole.
Kantiibaas deemnee gaafannee jennaan jalqaba kantiibaa deemnee gaafannee turre.
Tole.
Poolisii Oromiyaatiin naannoo sanirraa nuwaarii kantiibichi isin dubbisuu yoo barbaadu yoo barbaadan deema baradhaa yoo barbaadan dallaan akka fedhe isin haguudhu federaalaan budhamanii kaampaasii naannoo buqqee nuwaarii kantiibaan.
Tole.
Kan booda kaleessa waajjira dhimma lammummaa uumama deemanii turan ijoolleen Human Rights.
Tole.
Warri Human Rights sa'aatii sagalli irratti deebi'aa jedheetu sa'aatii sagalli irratti barataa wal fuudhee dhaqeennaan dallaa isin balaqqaate dallaa keessa akka bultan jiruudha.
Tole.
Federaaliin kirsii fakkaata fiiganii fi konkolaataa ofirra gargalchanii nu gadanii badani federaalli yoo dallaa dhufan dorsisuu nuun nu gatanii badani jarri.
Warri illee isin hin dubbifne.
Jarri isin keessinne inni nu fidanii dhufanii turan konkolaataadhaan barataa akkuma lama kuma sadiin ta'a isaan duubarratti kan ilaan deemu jarri konkolaataadhaan.
Tole.
Jarri dorsisuu nuun balbala irra geessee balbala tokkoon deemte balbala tokkoon bayanii osoo ittiin jiru nu gatanii deemu deebayanii deeman isaanii uummanni magaalaa immoo nyaata duraan qarshii fudhanitti gurguramu qarshii soddoma daabboo qarshii tokkoon qarshii lamaan binnee nyaannu qarshii sadiin nutti gurguraa jira uummanni naannoo tun.
Uummanni naannoo isin gargaaru osoo hin ta'in inumayyuu gatiyyuu isinitti dabalaa jira jechuu warroottan daldaltoonni.
Ragaadhaan viidiyoositti agarsiisuu danda'a daabboo qarshii shaniin gurguraa jira. Kino nyaata bayyaajatti uumamu ka birrii sadii shaniin uumamu dura nyaatamu qarshii soddomaan uummanni kana fayyadameetu nin galee ofii guddifataa ramalee waa tokko gargaaru kan nu gargaaru nuti waan biraa ta'e.
Tole ayyee obboleessa keenna dhaamsa keessan kan hawaasaaf illee hin dhaqqabsina. Yee nagaatti.
Baay'ee galatooma. Asalaamaaleykum.
Waaleykum asalaam warahmatullahi. Bifuma wal fakkaatuudhaan barattoonni yuunivarsiitii Odaa Bultum sababa rakkoo moorichaa fi siyoosii wal qabatee torbee lamaadha barnoota akkuma dhaabnetti jirra. Ta'us hanga ammatti qaamni tokkollee kan dhufee isaan dubbise akka hin jirre barattoonni moorichaa dubbataaru. Kanaaf guyyootan itti aanan keessatti barattoonni mooricha gadhiisanii bahuudhaafi akka qophii gubbaa jiran barattoonni mooricha keessatti argaman nuuf gabaasaniiru. Odeeffannoo eegi istuudiyoo seennee oduu kana isaniif maxxansuuf jennee nu dhaqqabde. Guyyaarraa godina Baalee aanaa Daawwee Sararitti waaree booda weerara liyyuu poolisiin uummata keenna irratti banteen namni lama akka nurraa wareegame maddeenni keenna naannicharraa nuuf gabaasaniiru. Uummanni keennas weerarri nurratti gaggeeffamu akkaan jabaa waan ta'eef uummanni keenna akka nuuf dirmatu dhaamsanuuf dabarsa jedhaniiru. Bifa wal fakkaatuudhaan weerara poolisii naannoo Somaalee uummata keenna aanaa qarsaa zoonii Watar araddaa tolaa keessatti taasifteedhaan ilmi Oromoo Jamaal Abdoosha jedhamu kan rasaasa rukutame buufata fayyaa aanaa Gursum keessa osoo wal dhaanamaa jiru lubbuun isaa gara ganda akiratti akka deemte baddeenni keenna naannicharraati nuuf barreessaniiru. Lola guyyaardhaa aanaa Gursum waaree booda gaggeeffame irratti ilmaan Oromoo irraati milishoonni lamaa fi poolisiin tokkoo fi koorri bittinneessa tokkoo fi qeyroon tokko akka wareegaman beekamee jira. Akkasumas qeyroo lamaa fi milishaan lamas akka madaa'an beekamee jira. Gama isaaniitiin kan ajjeefaman humni waraana federaalaa 5 kan ajjeefamanii fi makkalaakiyaan 4 ajjeefamaniiru. Liyyuu poolisiin 13 akka ajjeefaman maddeenni kenna kan gabaasanii fi makkalaakiyaan akkasumas federaalli fi liyyuu ayiliin kanneen lakkoofsaadhaan hammana hin jedhamne akka madaa'an beekamee jira. Bifa wal fakkaatuudhaan guyyaardhaa aanaa baabilee araddaa gammachuu keessatti lola liyyuu poolisiin uummata keenya irratti banteedha. Makkalaakiyaan biyyattii nama kenna qotee bulaa maqaan isaa Jamaal Aliyyii jedhamu rasaasadhaan mataa keessa rukutte akka wareegamee beekamee jira. وريكم توتا كينا ربين قبط مساني جنة أولانتو نوفا تاسسو قبصا النكوفا قبصون اتفوفا قدنا واللقالي تاعانا بيجيتي أغازي نما كينا توكو أكا جيفتفي توكو أكا مديسي تبيكمي مكلاكيان آنا بيجي أسو سيناجراني غندا تولو جرا مكيسات مليشا لما ركتولان توكو كا وريكمي في لما فام باقية كميل أمجرو تا أمد ديني قباساني جرو أمني مغالا بيجي قيار دا هريرانا قبي فتس قبي قبولان لغيسي سأولاني نغيادان أكا غلان بيكمي جرا كابا جم توتا في دقية فتوتر دفتوتا راديو دان دياكا أدو وان كينا قيار دافقا بني دياني كنا فكاتو قبي وان كينا فنو جين ترما تغاري